We can sing a song together, just you and me. And we can dance all night long forever, like it's a fantasy. Oh, baby. Just like a queen. Ooh. And I'll fulfill all of your desires and your wildest dreams. Oh, baby. Oh, yeah.
I don't know your name.
I don't know your name.
Don't know where you're from.
I wanna know.
I do.
Are
yes,
you
I do.
Willing to come
with me, lady.
I need
yeah.
to know you on the way.
Tell me what you got to lose, baby, choose. Cause I wanna take
you with me. I can't ease your mind. I got nothing but time.
Tell me what you got
me.
To lose, baby, choose. Cause I wanna take you
with me. I can't ease your mind.
Oh, oh.
Got nothing but time. Da 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 da